kuo mag le mag bungu nikech ng'ato koseng'eyo ni le nyalo miyo ohala, nyalo bedo koda siso moro mar mondo omi odhi e kata e park moro, oyud le moro bi okan mondo embe oyud yore mar yuto.
En illegal kikano le kionge gi permit. Emomiyo nawacho ni waburo puonjo ji mondo gi understand regulations process mane monego bed ni dhi through mondo mi thuolo mondo ibed gi le.
Legi koro ibiro ga miji ka luwore ni ng'ato biro achiw ranyisi ni an kaka Joyce abiro ne jokeda bless ang'ise ni yawa agombo mar mondo mi apidhane kata otoyo moro kata ondiek moro e oda kacha. Ok umiya achiel mar mondo mi adhi apidh kose legi ji bo bedo ka yudo gi nang'o?
Joyce nitie le mok nya miyi mondo ipidhi kaka liech luwore gi kaka puothi chal. But nitiere kuonde moko ka ng'ato puothe oyiene, inyalo bedo gi puodho ma maybe 10,000 acres, 5,000 acres. Wabiro evaluate. To waneno ni to le mane maber kodi. To le mane mabe safe kodi. Kech nyaka bende ni seche mwa subjecti mondo apply for permit ne, wauro team mondo tim assessment. In gi puodho marom nade, in gi ability machal nade, unyalo riworu as a team or in iwuon as an individual in capacity mar timo. That assessment report mabiro ng'iso wanea. Le aina mane maber kodi. Nikech nitie kuonde moko mantiere kata kaka tortoise gi. Pancake tortoise is doing very well in area mag Savo kucho. Communities modak kuro oriwore gi keto. Koro ng'eni ji hawa komondo ne area species miluongo ni pancake tortoise. Mano based on the environment omigi permit. Welo mabiro by the end of the day oyudo ala kanyo. Maybe ng'ato dwa bedo gi the smallest le miluongo ni dik-dik or impala. Be in gi puodho manyalo accommodate population mar impala. Kech wabiro tim assessment nito komiyi impala gi. It will take what space or how long mondo gi grow. Mondo at least ka welo biro tok ni oyudo le achiel kende. So mange evaluation and processes mabiro subject ng'ato. But it is an opportunity going forward. Mang'ato ok biparo ni adhi anegle aus ringo korka yudo ala. Apana. Ibiro pango kaka inyalo make sure ni ka in gi space, guinea fowls, awendo ginigi, inyalo pidho gi. Koro ok en le duto te momi opportunity mondo ji opidhi. Imiyi based on capacity mari, then processes, due process itimo, to wamiyi license. To kose miyi yudo nafas, nitiere regular evaluation. Teams wa mantiere across Kenya te, nitiere kataka Kisumu Station or Mabei, gibiro gi assess progress. Koro mane mabiro guide wa ni to be gigi timo maber koso nitie shida. Waburo oro expert mondo guide. To mane mwasebedo kwa timo in other areas. Koro mane mwadwa enhance mondo ji obed aware. Ni le ni go ala, upogore gi dhini go le mwonde us pien rao, kata pien nyang, kata ringo mar leo nako.
Ote bena no ka joneno magwa chwalo no mathoth ahinya. Wabubedo kwa somogi, moko kuom gi bubedo ka iduo kwa chel ka chel. Okinyi makawono. Kapo kwa dhie yuyo marwa mokuonga, nino kwa dongi managi data beach kende, kwa dhie yuyo mokuongo captain. Nyaka sani, wangini unka KWS, wangini nisire ga le moko, akia ka bende wanchire kod gie piny Kenya kai, makine mangenyi wacho ni gin le ma bang thuolo moko, kuko rit gie yo makare, to ginyalo bedo extinct. Matende ne generations mabiro, oknyala neno le maka mago. Ang'o mutimo mar mondo mi uritgi e yo makare mondo kik gibeda koda midhiero mora mora kata kik githo to podi gimed nyuolore mondo kata generations mabiro future generation bende ong'ega ni leni nitiere to pod entie ok ni winjo inja mbaka ni an wantiere ka kod lema kama e Kenya ka to sani koro onge.
Mana dier Joyce nitie le moko mar endangered and threatened. It is true ni ginyalo bedo extinct koko ketgi malong'o. Wan gi le kaka rhino. Rhino, en le ma ji mang'eny dwaro sana, madono timgo ala, mondo giyud pesa raka. So population ma wan godo osebedo ka for quite some times nedok piny nikech poaching. Sani I can proudly report ni